Igamalam ndinguSolisile Ifani Ngwakwamhlekwa. Ndisuka kwisikolo samabanga aphezulu igobi number senior secondary school. I-tanks indincedile kakhulu kuba iye yandixelela indlela zokusombulula ingxaki enzima endinayo nokuba ndingazisombulula njani imiqobo endidibana nayo endleleni yami.